Ndasubiye kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu mamuri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza cyangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cyane irya nino tugaruka ku makuru atandukanye ayavurwa mu mutekano ivya politike agateka kazi na muntu ndetse n'ayandi makuru yose abariko aravurwa mu birabana n'imibano ndetse n'ayandi makuru agarukwa ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi yanditswe mu bimenyesha makuru yose turatoza tukayabashikiriza idonido ingingo imwemwe ukwayo abatari bake rero hari ababonye amasanamu hari ababonye ibiriko biratangazwa ku birabana n'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye byagenze gute uyo muriro wadutse mw'iryo bohero waba watewe n'iki hari abavuze yuko ibintu bitari bike vyoba vyononekaye ndetse hari amakuru dufise yuko hari icinyegeje inyuma y'uyo muriro wadutse mw'ibohero rikuru rya Gitega turaza kubigaruka ko turabivyononekaye ndetse n'ibivurwa yuko ngiryo bohero ryoba ryaturiwe n'amakuru ariko aragaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi turaza kugenda tubabwira idonido ryavyo ndetse tunarabira hamwe amakuru tuvana mu masoko yacu muri iryo bohero ico atangaza hari andi makuru ariko aragaruka ko cane twarababwiye inkuru yavuzwe ku banyeshure b'abarundi bagiye bapfira mu gihugu c'u Burusiya izo mfuzo baziterwa n'iki ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu c'u Burusiya hari ico buhejeje gutangaza ku matohoza yakozwe kubirabana n'imfu zidasigutse z'abo banyeshure biga mu Burusiya ivyo navyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru kumwe n'ibindi byose tutakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kubikurikira mu idonido tutegereza gukora co nyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira dushize ko inkuru uce uba mu bambere bashikirwa nazo mu gatondo ko kuri uno munsi kwigenekerezo rya 21 niho hakwiragiye amakuru yuko ibohero rikuru rya Gitega ryafashwe n'umucanwa mu makuru rero yavuzwe cyane nuko abantu bamwe bariko baratabariza ababo bari muri iryo bohero mu makuru rero dufise nkuko abamenyesha makuru bacu bakorera ngaho babimenye hari abatanguye bavuga yuko iryo bohero ryoba ryaturiwe kugira ngo abaririmwo bahiremwo gusa ayo makuru yavuzwe ariko mu makuru duhejeje kuronka ivyavuye mu vyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe umutekano ndetse n'abari ngaho hari ibyo batangaje turibuze kugaruka ko bikaba byari byavuzwe ruko rero ngo iryo bohero ryoba ryaturiwe n'abantu bataramenyekana ese koko vyoba ari ukuri ko iryo bohero ryoba ryaturiwe ayo makuru yemezwa nande ese ubushikiranganje bujejwe umutekano bwo butangaza iki n'ibiki vyoba vyononekaye ivyo byose duhejeje kubimenya mu makuru duhejeje kuronkera ivyemezo mu vyavuzwe rero ko iryo tubohero ryoba ryaturiwe kugira abaririmwo bahiremwo ivyo ngivyo turabibeshuje kuko amakuru duhejeje kubona yo kwizera nk'uko vyanatangajwe n'ubushikiranganje bw'umutekano inyuma yaho hadutse umuriro bohero rikuru rya Gitega ubushikiranganje bujejwe umutekano bukaba buhejeje kugira ico buvuze ku makuru yari karakwiragira cane yuko ryoba ryaturiwe bubicishije rero ku rubuga rwa Twitter bukaba bumenyesha ko bashoboye kubuzimya kandi ko ta muntu yapfuye ariko ngo ari ivyononekaye nkuko rero biriko biraboneka cane biraboneka mu masanamu hari abantu bamwe bariko baravanamwo ivyabo muri iryo bohero abatari hafi rero ngo ivyabo vyose bikaba vyahiriyemwo nyuma yo kwadutse umucanwa mu bohero rikuru rya Gitega gipolisi caciye kihashika nuko bamwe bavuga ko cashitse gitevye cane bikaba vyatumye hari ivyononekara kandi bitategerezwa kononekara kuko iyo baca baza kuzimya bitari kononekara uwo muriro rero ukaba wadutse mu ihoro rikuru rya Gitega nyine ukaba ari utumbereye inzu y'ububiko igira gatatu hangare nimero gatatu nk'uko bimenyeshwa n'abahegereye intandaro y'uyo muriro ngo ni insinga za Regideso Burundi ngo zoba zakoranye ko nk'uko nari nabikubwiye mu gipolisi c'u Burundi bakaba bemeza ayo makuru gusa bagasigura ko igipolisi kijejwe gukinga ndetse no gutabara camaze kuhashika umucanwa rero wazimye ngo nta muntu n'umwe wapfiriyemwo ariko ibikoresho bimwe vyahononekariye nk'uko muri buze no kugenda mu biraba ngaha mu masanamu amakuru rero yavuzwe yuko uyo mubara abateye uyo muriro cyangwa se abaturiye ayo siyo givyo rero ivyabereye mwibohero rya Gitega mu makuru avuye kanokanya twagira tubanze tubashikirize mumenye ibiriko biravurwa ijya nino muyizindi inkuru ziriko ziravurwa cyane ivyavuzwe ku mfu z'abanyeshure b'abarundi bagiye bapfira mu Burusiya buserukizi bw'u Burundi mu Burusiya bwa gutanga umuco ku mfu z'abanyeshure b'abarundi biga muri ico gihugu mu gihe hamaze iminsi hibonekeza impfu zidasobanutse ku banyeshure b'abarundi biga mu gihugu c'u Burusiya buserukizi bw'ico gihugu mu Burundi bwa buheruka gutanga ivyavuye mu matoza ku izo mfu kuvyerekeye impfu z'abanyeshure Prosperi Hitimana ndetse na Prosperi Harerimana ubwo buserukizi mu matoza bagakoze bakabumenyesha ko abanyeshure b'abarundi bapfuye bitewe n'uko ngo batwawe n'amazi mu gihe bariko baroga kubijanye rero n'igandagugwa rya Jorive Makoroka ubwo buserukizi ukaba buvuga ko amatoza akiriko arakogwa n'umugwi udasanzwe mu byo gutoza wo mu ico gihugu mu kurangiza rero ubuserukizi bw'igihugu c'u Burusiya bukaba buvuga ko bwiyemeje gushira ingufu mu gukingira abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ivyo ni bimwe mu vyatangajwe n'ubwo hagiye havurwa yuko ngo hoba harimwo imvo za politike ariko ivyo vyavuzwe n'abantu nta vyemezo bifise reka twakire n'umumenyesha makuru akore Bujumbura nawe hari ahandi yaduturukanirije ayadushikirize yose nk'uko yaduteguriye
muri wacu amahoro iwanyu mwibagire kuvyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu bana natwe mu ncamake y'amakuru akizweho mu gihugu c'u Burundi umugwi ujejwe gutunganya Marahaba Music baraye ushitseho irindi sango y'igiteramo kizorangwa n'umudiho wa jazz kizoba kugenekerezo ya 30 ndamukiza umwaka wa 2022 kuri wa gatanu igenekerezo ya 2021 Nyandagaro urunani rw'amashyirahamwe bagendana ubumuga UPHB rwatunganije ikiganiro cyo gukarihiriza ubumenyi abamenyeshamakuru i Bujumbura muri icyo kiganiro bakabashikirije ko hakiri inzitizi nyinshi zishikira abagendana ubumuga mu gushikira iterambere rirama ziri mu mice itandukanye aho Simo Barumwete umwigisha muri kaminuza yashikirije ko abagendana ubumuga bahura n'intambamyi zitari nke izijanye n'amagara yabo izijanye no kwiga izijanye no kuronka ubuzi izijanye no gushikira inyubakwa zitandukanye zikorerwamo ubuzi butandukanye n'izindi nyinshi mu ntara ya Kayanza komine Muhanga abantu babiri bo ku musozi Mibazi barariwe n'imbwa ziyerereza araheze iminsi mu ntwaro muri komine Muhanga bagasaba abanyagihugu guhiga imbwa ziyerereza bakazica abazitunze nabo bagasabwa kuzicandagisha no kuzizirikira mu mihana yabo ibubanza kuri uyu wa kane nk'isaha 8 hari abasuma basambuye uruhome rw'inzu barinjira bariba baca bafata ku ngufu n'umukobwa ahaba bamurekuye ari uko nyina w'umukobwa akomye induru atabaza mu guhunga baca bagenda bivye na telefone y'uwo mukobwa abo bagizi ba nabi n'ubu ngo ntibaramenyekana utandukire amakuru y'inkino inyigisho zo guhagarikira inkino zatanguye kuva ku igenekerezo ya 18 Nyandagaro uyu mwaka turimwo ni kuvuga ku munsi wa gatatu igitega ugwaruka rugera kuri 80 niko rukora kurikirana izo nyigisho harimwo abigeme cumi na babiri. Izo nyigisho ngo zikazomara iminsi umunani, kandi inyuma yaho bazoca bakora ikibazo, abazoba bamenye bazoca batangura kwimenyereza. Umusatirizi w'Umurundi Bimenyimana Bonfise Caleb, inyuma yo guca mu migwi ya RFS Letoni na Poloni muri Slovakia, yari yiyunze n'umugwi wa Kaisar Kiziloda Football Club wo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Kazakhstan. Umunotsi w'Umurundi Francine Niyonsaba, mu higanwa ryo kwinonora rya Prefontaine Classique iko ibera muri Amerika, yaraye abaye uwa mbere, akaba yakoresheje iminota 9 n'amatiyerse 75, akaba yirutse ku metero 3,218.68.